kokalo kuom ker ma marwa Amollo ma wuod Nyakoga okeo joka ting'a Alot Kibudi momino buru Amollo machuol mama Ida ma nyara sumbi kokalo kuom orengo nyatie ma wuod Athiende orengo thuolonge goke jogemu mor wabiro kato wan gi wach rerwa kawuono gino lokore ne en wachu lakini ya wachnu ni kamolo sebe to gik manuchano uwe modi nikech nitie ng'ama obiro Amollo ni ne wuora minwa mokosona wiye na wuo kuom babawa Amollo ni ne wuonwa minwa Amollo sero minwa omak mamono mokogo niwe mondi abiro duokini ema nyasumbi okalogo mama omiya ywak malich mikura na malich oyie naluonge ni baba nikech en baba mar piny Amollo thuol nyaroch joma ng'e pado raino keo nyoka timo rumo Amollo lokore Amollo wuok oko osekwale joma nyoringo dhi karuto kaparo na Amollo rumo ineno ka Amollo luongo ng'anyo Nairobi piny oke todalowaki kune kod nyimirima negi padi wuongi rumo gidhi manyo jater gima koro tek omera kisechamo mwandu Ruto kiwuok sakaola kaka kuwe jogemu ntie jogemu in nyamrara kauruma awinjo ka ji puou yore ariyo notamo ndik luwo nyamrerwa kuluorego norenge machulou imuomo ka Elisha kuba wakia waketo CCTV kidwa ni stipend omedi kichaki nyogo ka kuba idhi wayiero jomanyien okine nyamrerwa kendi awacho koso kawacho imomi wawuo kuom Amollo omino buru ni yonge Amollo nikori nyono luo e piny okuyo piny nigi wach Raila to chomo jela agombo mumina kinyi kod buru Raila to chandore ne luo oganda wuoyo wuoyo ka pinje to lim to Raila tiwinje piny mangima samogolo duodo bino buru kowuoyo machuor idogolo to ka piny winjo duto ini Amollo manyoma omboche to Raila pod ochung Raila yom chalo budho to mano okwalo kuch Raila jogo deo chalo joma maiti mapongola awuoyo kuom okeo nyoka tinga Raila to karibel moloyo somo Raila nini onge piny luro kori nyono wamna katinga Raila miyo wabedo kod wuor maber Raila kedo ne freedom tinde wayanyayanya ji kaka wahero awacho ni Ruto bero ng'ama dimaka onge to bero mena gadiera Amollo chwer Raila winjo maber Raila ber mera bedo ker marwa jogemu ntie jaluo oganda luo Nyasaye osechung' kodwa maber higni 60 piny chandore Jaramogi ma wuon Amollo okoni without freedom without Kenyatta no freedom wamiyo kuyu ailo weyo nyejoka moyo telo piny dhi malich jaluo mosetho ne kech onge onge piny luo ma kech osenege ng'ato to koro tinye wadi michele koganda rarup nang'o ni mondo waya Amollo ma wuod Nyakoga Jacob nyoyiera gi UDM nyoyiera ka piny tek kila no chama wa maduong' mar UDM oyiera joma nyoa piem akampena gi orem te an matonya aparo dalo koro ng'ada ora chama na banyoja ni Asimio wuok nichomo wa Kanyakwisa akone jodala wadhi uradhiya kamiya nyeraila onge adong' kamano ni michieng' moro kik yiera obedi aduoge odwa mar ODM UDA okanyon Nyasaye gwetho.